Iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru yacu yo kurisa ibiganiro byacu tubitangurira ku makuru avugwa hijya no hino ku isi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse n'abateze amatwi, turayahera ku ntambara Uburusiya burimwo muri Ukraine. Uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwaragabishije ko intambara muri Ukraine ishobora kuzovamwo intambara ya gatatu y'isi. Bwagiriza kandi Ukraine gukina umukino ku biganiro by'amahoro. Inyuma y'umunsi umwe abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko abasirikare ba Ukraine bashobora kugwanya bagasubiza inyuma Uburusiya. Mu kiganiro n'ibimenyesha makuru mu Burusiya, umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburusiya n'ayandi makungu Sergei Lavrov yaranyeguye inyifato ya Ukraine mu biganiro by'amahoro, akavuga ko kuba hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi atawo ifata minenegwe. Haraheza amezi Perezida Zelensky wa Ukraine asaba ibihugu vya Buraya ibigwanisho biremereye birimwo n'indege za gisirikare. Umushikiranganji w'Ubwongereza wo kwivuna abansi nawe Ben Wallace yatangaje jo ku munsi wa mbere ko Ubwongereza bushobora kurungikira Ukraine ibiduga vya Blende bishobora gutera imisire indege z'intambara z'Uburusiya. Leta Zunze za Amerika yamye iza imbere mu gufashisha Ukraine amafaranga n'ibigwanisho, kandi niyo yafashe iya mbere mu gufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya. Abashikiranganji ba Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi Lloyd Austin bavuze ko abadiplomate ba Amerika bagiye gusubira muri Ukraine buhoro buhoro guhera muri iyi ndwi. Batangaje kandi ko hari iyindi fashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 700 z'amadolari igiye kuzohabwa igihugu cya Ukraine. Kuri intambara nyene, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari mu rugendo yerekeza i Moscow mu Burusiya kubonana kuri uyu munsi wa kabiri na Perezida Vladimir Putin. Uru rugendo rutumbere kugerageza gusaba Perezida Putin ko yotanga agahengwe k'intambara kuri Ukraine canke akayirangiza burundu. Umuvugizi wa Guterres Farhan Haq yavuze ko uwo mukuru wa ONU mu nyuma zoca yerekeza i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine ku munsi wa kane kubonana na Perezida Volodymyr Zelensky, kuko ngo Guterres yiyumvamo ko hari icyizere ko hari amahigwe y'amahoro. Mu nzira ajya i Moscow, Antonio Guterres yarabonanye ijo ku munsi wa mbere i Ankara muri Turukiya na Perezida w'ico gihugu Recep Tayyip Erdogan. Uyu yari yaragerageje guhuza Uburusiya na Ukraine ngo baganire bahagarike intambara, ariko ibyo biganiro nta mwimbu ushimishije byatanze. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaragerageje nawe akatari gake gusaba gutanga gahengwe kugira abanyagihugu bafashwe, ariko ntiyumviwe n'impande zishamiranye muri iyo ntambara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Ukraine tuje ku mugabane wa Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari, abantu 16 barimwo abasirikare 9 bararengutse imbere ya sentare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere bagirizwa kugurisha ibigwanisho ku mihari y'abagwanyi mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Hari ibigwanisho bikekwa ko byoba byaraguye mu minwe y'umuhari witwaje ibigwanisho Kodeko wama wagirijwe ubwicanyi bushingiye ku moko mu ntara ya Ituri. Ibigwanisho n'ivyo bihava bigakoreshwa mu gutera imihana y'abanyagihugu hamwe n'amakambi y'abatesheje ingo zabo. Abasirikare 9 bariko barakurikiranwa barimwo umwe w'ipete rya Lieutenant Colonel hamwe n'abatatu b'ipete rya Major. Hambavu yo kwagirizwa kugurisha ibi bigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko, bagirizwa kandi vyaha byo mu ntambara no kuba barifatanije nabo bicanye. Muri Afrika kandi ni mu karere ka Sahel, ibitero vyamaze indwi zitatu vyakozwe n'urunani rw'abasirikare ba Nigeri na Burkina Faso ku mihari y'abajihadiste ku mbibe ivyo bihugu bihana vyishe abakora iterabwoba bashika 100 hamwe na babiri ku ruhande rwabo basirikare bafuye. Abakuru b'ivyo bisirikare bavuze cyo ku munsi wa mbere ko ivyo bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Tanli Trua byakozwe hagati y'amatariki ya gatatu na 25 z'uku kwezi kwa kane. Bavuga kandi ko ibikoresho byabo ba jihadiste bakoresha mu gukora ibisasu biturika byose byafashwe kandi byasambuwe. Ibihugu vya Niger na Burkina Faso byatangwe kugwanya ba jihadiste kuva mu mwaka w'2015. Ibihumbi by'abanyagihugu baza barahasize ubuzima, abandi bihumbi amajana barata ingo zabo baromoka. Muri ako karere nyene ni muri Burkina Faso, leta irongo wahanini n'abasirikare ejo kuwa mbere yaranse kwemera ikirangamisi cya CEDEAO kigabanya ikiringo mfata kibanza cy'imyaka itatu kugira ubutegetsi buzowe bwasubiye mu minwe y'abasivile. Umuvugizi wa leta Lionel Bilgo yavuze ko ibiganiro bikibandanya kandi ko Burkina Faso yiteze kumva icyo CEDEAO ivuga, ariko yongeye koko batazigera bakurikiza ikirangamisi giteye kubiri n'umugambi rusangi wabo wo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Burkina Faso yabaye igihugu cya gatatu cyakoze kudeta inyuma ya Mali na Guinea Conakry. CEDEAO yarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu, yiteze ko kigiye gutanga ikirangamisi cy'amatora gishobora kwemegwa, ariko mu ntango z'ukwezi kwa kane umusirikare yafashe ubutegetsi yavuze ko adashobora kujya munsi y'imyaka y'amezi 36.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi uheje kudushikiriza. Kiruhutse nshuti mwese ko murikamo nabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Murundi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika kutemera gukoreshwa mu ntambara canke mu bikorwa vya politike bisenyura ibihugu vyabo.
Rwaruka ba ambasadere bo muri Afrika, ndabasaba mukwira ibihugu vya Afrika byose mu byirwaruka muti ubu urugamba ruriho nubwo kugwanya ubukene gusa, nta rugamba rwo kugwanya igihugu rukiba umwatsi mufite nubwo bukene gusa, tugira abajenero bo kugwanya ubukene.
Uyo ni president wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Aya makuru nayandi twateguriye ntiyagira muja imukanya. I Bujumbura harakoraniye inama mpuzamakungu y'urwaruka ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawe atwara igisata cya politiki amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika muri uku kwezi kwa kane yateye akamo urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika, karusaba kudasubira kwemera gukoreshwa mu ntambara canke mu bikorwa vya politike bisambura ibihugu vyabo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Calvere niyo nkuru.
Urwaruka rwitavye inama iriko irabera i Bujumbura ruturuka mu migambi itandukanye, amashami yigenga, uwikorera utwabo, mu madini atandukanye n'abiga muri za kaminuza mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Ibihugu vyaserukiwe birenga 30, uretse abari Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, hari n'abandi bayitabiriye ku buhingangurukana bumenyi nk'uko itangazo ry'ishyamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryateguye iyo nama ribivuga. Intumbero ubumwe bwa Afrika bwifuza ko urwaruka ruba urwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano aho kuba abashigikira canke abakoreshwa mu ntambara. Evariste Ndayishimiye intumwa y'ubumwe bwa Afrika atwara igisata cya politike amahoro n'umutekano muri uku kwezi kwa kane, akaba na perezida w'u Burundi yabigarutse ko
ingwano ntiteze imbere umuntu n'umwe kugwana sha kuvemwo kuko ntaho uzokijana igihugu wagisanzeho uzogisigaho. Urazi nko kubona ngo umuntu ngo yivye amatora ngo niduce tuja mu ngwano ngo duturire ibintu byose byo mu gihugu, uwo muntu agaca yipfire jo ntuze ugaturira amazu imiduga ngo kubera ngo naka ngo yivye amatora. Hari habandi bagwana bakavuga ngo jewe ngo ngwanye umukuru w'igihugu naka ugatumwanya pura morutere nanapfuye ucubihagarika ntihagire uzosubira kubahenda.
ubumwe bwa Afrika buhano rugwaruka kwijukiranya bo nibikogwa byiterambere no guhuriza hamwe nguvu mu kubaka ibihugu byabo
rwaruka aba ambassadeur bo muri Afrika ndabasaba mu kwiri bihugu bya Afrika byose mu bwirwaruka muti ubu urugamba ruriho nubwo kugwanya ubukene gusa nta rugamba rwo kugwanya igihugu rukiba umwasi mufise nubwo bukene gusa niyo ngwano yonyene nziza sindigera numva apfuye ariko agwanya ubukene ahubwo arakira tugira abajenero bo kugwanya ubukene ngaha mu Burundi twaratunganije amabatayo yo kugwanya ubukene ijya guverinema ni eta majoro generale yo kugwanya ubukene nico gituma umushikiranganje ankoreye nabi cadamukura nkazana ubuzi kugwana neza ubu rero tukaba dufise cooperative gushika ku mutumba niyo mabatayo de lutte contre la pauvreté hariho inarme irima hariho inarme ikoresha informatique hariho inarme rumba ni na minite do komba umunsi twitunganije kuva kumukuru tukumva ko ari komande mayo rugamba bwo gwanya ubukene ndabaye imyaka idashika 10 Afrika izoba yatunze
ubumwe bwa Afrika buhamagarira abanyepolitike batandukanye muri Afrika guhindura ingendo no kurandurana n'imizi ingeso yo kwigisha urwaruka kwanga ivyavuye mu matora kuja mu myerekano canke kwigisha urwango mu badasanga ivyumviro vya politike urwaruka rusabwa kuhabera maso
Cyerecho ituma mbwira n'abarongozi b'ibihugu wewe wikoreye umutwaro wo gufasha abantu reka kuva kuri umutegetsi cyane cyane abanyafrika bazi ko ubuzima bwabo buhagaze kuri bijya byicaro iyo umutsinze abona ko umwiciye ubuzima ntabona yuko ugiye kwikorera umuzigo wiwe murazora none bafiki ntibafite icyicaro gusa mugango politike ngo nkabajya ko tudasangiye umugambwe iyo ni politike iyo hageze kampanye mu matora mwese muja muri kampanye bamwe mu mugambwe uyu abandi muri uri abandi muri uri mutashe mutahe ni mutaha ku mutumbumwe hariho n'abasangiye imiryango badasangiye umugambwe none bose ntibataha hamwe none uwo mutumba ni kuko mutawukingira mbwira uwo munyepolitike razaza kukubwira ngo ankunca ko mudasangiye umugambwe ntavuze ngo musambure urya mutumba wanyu
iyo nama igira 108 iri ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika yitabiriwe kandi n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi cane cane vya Afrika intumwa ya ONU mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Parfait Onanga anyanga yahoza twari gisata chaone muri ico gihugu nabandi Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya America
Urakoze Claver Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaragendeye Uganda ubwa mbere mu myaka 4 iheze ku mugoro wa kumusi wa Mungu Perezida Paul Kagame yakiriwe mu ngoro imukuru y'igihugu mu munsi mukuru wo guhimbaza isabukuru y'amavuko imuhungu wa Perezida Yoweri Museveni abo batetsi bakoresheje umwanya mu kuganira no kubibazo biraba amahoro mu karere inkuru ya Ignatius Bahizi
umuhango kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 ya generali Muhozi Kinerugaba yitabiriwe n'abanyacubahiro benshi bo muri guverinoma ndetse no hanze y'igihugu habaye ibirori bitandukanye byamaze iminsi 3 bibera mu bice by'igihugu bitandukanye hari byabereye ku bibuga by'imikino aho abaturage ibihumbi bakiriwe ndetse bakanasusurutswa n'abahanzi batandukanye bakomeye hari abakurikirana hafi bya politike bemeza ko iki gikorwa gifite impamvu za politike zikihisha inyuma dore ko benshi bagaragaye bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo iriho ifoto ya generali Muhozi n'ibara riranga ishaka riri ku butegetsi rya NRM avugira mu birori byabere ku kibuga cya Rugogo mu mujyi wa Kampala generali Muhozi wasuye Kigali inshuro ebyiri mbere y'uko imipaka ihuza ibihugu byombi ifungurwa yabwiye abashyitsi be ko umubano w'ibihugu byombi uba ari mwiza
nk'igihugu twanyuze mu bihe by'umubano mubi na kimwe mu bihugu duturanye cy'abavandimwe igihugu cy'u Rwanda nibuke ko umupaka wafunzwe imyaka 3 kandi abantu ku mipaka barahababarira kuko nta bucuruzi bwakugwaga nta mafaranga bari bafite ariko kubirenza ibyo abantu barababara kuko batabashaga gusura imiryango yabo n'inshuti hakurya y'umupaka cyari ikibazo gikomeye ariko turashimira Imana yakemuye icyo kibazo umubano wacu ni mwiza kandi ugiye kurushaho kuba mwiza ndabyizeye cyane
ibirori byo gusoza uyu muhango wari umaze hafi iminsi 3 byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu Entebbe ibi ni by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitabiriye abaperezida bombi babanje kugira ibiganiro maze baganira ku bibazo by'umutekano muke mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro bya perezida rivuga ko Museveni na Kagame bemeranyije guharanira ko habaho amahoro mu karere bakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Museveni yavuze ko ibibazo bibangamira akarere nk'ikibazo cya Kongo gikeneye inzira rusange y'abanyamuryango b'akarere. Perezida Paul Kagame we yavuze ko ikibazo cya Kongo kidakwiye kuba inshingano ku bandi, avuga ko abayobozi n'amashaka yose bagomba kuganira kugira ngo ikibazo gikemuke burundu, kandi ko bakeneye kuganira ari nta muntu basize inyuma. Abasesenguzi ba politiki muri Uganda bagiye batanga ibitekerezo ku byerekeye kwizihiza isabukuru ya General Muhoozi. Benshi batekereza ko hari ubutumwa bwa politiki bwinshi nyuma y'ibi birori atari umunsi w'amavuko gusa. Umusesenguzi Bernard Sabit asangira n'Ijwi rya Amerika ibitekerezo bye.
Hahoze habaho impuha nangwa samagambo avugwa ko hariho gahunda kuva kera zo kuzategura uyu mwana kugira ngo azazungure ise. Ibikorwa bisigaye bibaho mu butegetsi rero bikaba bitangiye kwerekana ko ubundi izo mbuha wenda zaba ari ukuri. Ni ibanga mbega, ibanga rizwi. Of course ikibazo kiri ngo abahakanye ubutegetsi bazabyakira bate, abaturage bazabyakira bate. So amatora akurikiraho ariho muri 2026, ni imyaka itatu n'igice gusa isigaye. Niba ariho bamutegurira ngo azaze ntawamenya. Kaba mbona ko rwose bazagerageza kugira ngo bamushyire ku butegetsi.
Abanyayuganda benshi ku mbuga nkoranyambaga kuri radio na televiziyo nabo bagiye baganira kuri ibi birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa Perezida Museveni. Abumvikanye benshi nabo bagaragaje ko byasaga nko kwimika no kwamamaza General Muhoozi. Ku bijyanye n'uruzinduko rwa Perezida Kagame nyuma y'imyaka ine, hari ababifashe nk'ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umubano hagati ya Uganda n'u Rwanda wasubiye ku murongo. General Muhoozi Kine Rugaba ni we wagiye i Kigali kabiri kose kubonana na Perezida Kagame. Afatwa nk'uwagize uruhare runini mu gufasha kugarura umubano w'ibihugu byombi, akazi ubusanzwe gakorwa n'abadiplomate. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Aimable Karasira uzaramba yagirizwa ibyaha byo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1994 mu Rwanda, avuga ko u Rwanda rudakwiye kwakira inama mpuzamakungu ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Avuga ko u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ibyo yabivuze nyuma y'uko sentare yisumbuye isibije urubanza rwiwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Yahika Bagiruusa ari Kigali mu Rwanda.
Bwana Aimable Karasira uzaramba yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroziranga abafungwa. Yari kumwe n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana. Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'iburanisha, umutekano wari wakajijwe. Hagaragaraga abapolisi n'abacungagereza bafite imbunda. Akimara kumva ko umwanditsi w'urukiko atangaje ko imanza zose zagombaga kuburanishwa zisubitswe, Karasira yabaye nkuguye mu kantu. Yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi. Umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yatangaje ko abagombaga kuburana bose imanza zabo zitakibaye. Yasobanuye ko umucamanza wagombye kuziburanisha adahari. Mu cyumba cy'urukiko, Karasira yahise avuga mu magambo yo hejuru ko we na bagenzi be bafunzwe nabi. Aravuga ko gereza ibafunzi bakorera iyicarubozo. Yabwijwe rya Amerika ko we n'abanyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hasani wayoboraga Hishema TV, Theoneste Nsengimana uyobora Umubavu TV na umubavu.com, abanyapolitiki Christopher Kayumba na Rashid Abduru Hakuzimana bafungiwe aho yise mu mwobo. Karasira yavuze ko bari gutegura imyigaragambyo yo kwigicisha inzara muri gereza. Abacungagereza bamwambika amapingu. Karasira yavuze ko ibyo kuri we ntacyo bimubwiye kuko ari bwo buzima amenyereye. Yavugaga ko bafunzwe nabi. Karasira yavugiye ku rukiko ko kubwe inama mpuzamahanga izabera mu Rwanda uyu mwaka igahuza ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza itakabereye mu gihugu yita ko kitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Karasira aregwa ibyaha bine: icyaha cyo guhakana no guhishingira genocide yakorewe abatutsi mu 1994, icyaha cyo kubiba amacakubiri iri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize 2021. Ibyaha byose aregwa arabihakana, akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ibyaha byinshi aregwa bikomoka ku magambo akubiye mu biganiro yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube. yashinze umuyoboro wa YouTube awita ukuri mbona avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura gahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi yanamugizeho ingaruka amwe mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko Karasira mu biganiro bye yavuze ko genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ahanze y'ibyo Karasira yakunze kumvikana mu biganiro byinshi avuga ko abari abarwanya b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda aribo bamwiciye abavandimwe be mu miburanire ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Karasira uzaramba yakunze kumvikana avuga ko adateze guteshuka ku cyo yita guharanira ukuri Iburanisha ryimuriye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ehojuru rusajwe rya Amerika I Kigali.
Tugaruke ku matora mu gihugu cyo mu Faransa. Bamwe mu banyagihugu baba mu gihugu cyo Faransa bavuga ko bakiriye neza insinzi ya Perezida Emmanuel Macron mu matora mukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa Mungu bitewe nuko mu mahiganwa y'umukuru w'igihugu yitayeho cyane ikibazo cy'ubutunzi kiraje ishinga abafaransa batari bake muri iki gihe. Ivyo vyemezwa na Dr. Jean-Marie Harimenshi akora mu gisata cyo gupima indwara ya kansere mu Faransa akaba kandi akurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangisha katangura amubwira uko yakiriye insinzi ya President Macron.
Iki challenge iyo nsinzi na yakiye neza n'abanyamahanga benshi baba mu Faransa iyo nsinzi bayakiye neza kuko turavye politiki Macron yashyira imbere na politiki Rupene yashyira imbere ni politiki zitandukanye na cyane cyane ku banyamahanga rero ku bantu b'abanyamahanga iyo nsinzi ya Macron twayakiye neza cyane gose.
Ni ukuvuga ko Perezida Macron yoba yorohereza abanyamahanga kurusha ingingo za Marine Le Pen.
Nitwovuga ko aborohereza cyane ariko uravye ingingo Rupene ashyira imbere ku byerekeye abanyamahanga ni ingingo zikarishye cyane gose kuko ubyibutse neza uwo mugambwe wiwe yo bita mu gifaransa extreme droite ikintu cya mbere nyamukuru bashyira imbere icyo bita nationalisme ubwene gihugu abantu rero batavukiye mu icyo gihugu badafise amaraso y'icyo gihugu ntabwo babonwa neza n'uwo mugambwe rero urumva Macron ari mu bafaransa batagira ikibazo cyo kubana n'abanyamahanga nicyo gituma abantu batari bake bavyakiye neza.
Rero insinzi ya Macron mwari muyiteze muri make.
Insinzi ya Macron twari tuyiteze abatari bake twari twabyibaza turavye abo dukorana ku kazi icyo biyumvira kuri Le Pen ariko twovuga kubera iki uravye abantu batari bake bafite ubwoba ni kubera muri ino bihugu by'Uburaya mu minsi uko iminsi igenda nuko hariho ikintu cy'ubukene kidakiraza iyo rero abantu bamaze kubona ubukene buje ikintu cya mbere ntiyiga neza ngo ntibyavuye kenshi abona mwene wabo iyo badasangira uko bawo kavuga kariyo yamuteye.
Duhindukiye kuri Marine Le Pen nawe yahiganywe na Perezida Macron wewe uretse iyo amategeko ajanye n'abimukira naye ahe yandi mategeko kumbure abenshi bashobora kuba batemerana nawe byatumye batamutora.
Muri make igituma batatumye batamutora nuko igihugu cy'u Faransa murabizi ni igihugu gikomeye muri Union Européenne. Marine Le Pen ashyira imbere kenshi igihugu cyo cy'u Faransa adashyize imbere amategeko y'Uburaya rero biramugora ku Bafaransa benshi akiye ubwenge kumva ukuntu Ubufaransa igihugu gikomeye muri Union Européenne aricyo cyotaho kubanya mwigenda ko ahubwo Ubufaransa aricyo gihugu cyatera kuba kiri imbere ibindi mu kwerekana ibyiza bya Union Européenne.
Ubuko Perezida Macron atsinze amatora abamutoye cyangwa n'abatamutoye bose hamwe umukeka bamwiteze ku iki kindi gishasha cyanke ikindi yarasanzwe akora giye kubandaniza ko mu bikorwa byiwe.
Ngarutse gatoyi Perezida Macron ingwane yaba yaragize nuko Marine Le Pen kenshi icyo kibazo cy'abimukira yaracihojeje ajya ku kibazo gikomeye cyerekeye icyo bita mu Gifaransa le pouvoir d'achat twafata icy'ubutunzi ni ikibazo gikomeye mwa kino gihugu gituma abantu abatunzi n'abadatunze batabonwa cyo kimwe nicyo kibazo rero umukuru w'igihugu mushasha atera gutorera inyishu atagutorera inyishu mu kuraba ukuntu abafaransa bose bakuronka bita pouvoir d'achat ikaduga kuko ubuzima buradinye cyane gose ku muntu akora mwa kino gihugu ahembwa amahera asanzwe n'ukuri buzima buradinye ubwiye kuri station kunyosha igitoro ukaraba kwiyuruza ukaraba gufungura kwa muza bwa minsi yose ibintu biradinye nico gituma umukuri y'umushasha simushasha umujye kubandanya yo kwitaho cyane kuraba ukuntu icyo bitaro pouvoir d'achat yose kuduga mu gihugu cy'u Faransa.
Dr. Harimenshi ingaho mu gihugu cy'u Faransa murakoze cyane gose kuri aka kanya mu hayira dijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Tuti mwese mkundi radio izwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimikanye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edirwe Emmanuel yarabihagarariye turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio izwi ry'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich sowieso tschüss. kayo yabaye isubizo cyacu
ya nini kemereje shabaro twabo James
Abrice
Abrice
yonyi wekuru.